Tatu.
What are you doing?
Mzuri na yeye. Inaisha kikosa huyo.
Wao wanamaliza. Sawa. Uliakifunga.